I'm going to go to the police.
Hi, Boputo. What's with the Kuman? I'm going to have a lane, party wait.
Ish. Hi, Boo.
How bon a bonny?
It hasn't been any to do with the rest.
Just a one to have a land.
Ish.
What is the mean?
Ish. It was one the muggy man.
Okay. Manje lokho kuchaza ukuthi ke mina nawe sesiyathandana ne.
Akulula kangako. akwazi ukuthi vele ubalulanga uyazazi kahle ukuthi unintombi umfazi kamfowethu
yebo ngiyakwazi lokho ukuthi umfazi kamfowethu kodwa kusafuna ukuthi indaba yamfowethu manje
ufuna ukuthini kimi ufuna ukuthi usofuna ukuba umfazi wami manje
hayi phela sesilalile
kuchaza ukuthini lokho
hayi bo bodwa ungasho kanjani
lalela wena uyazi kahle ukuthi mina ngihlala noma weyingane la
hawu kahle zakhe
uyazazi na ukuthi ungene ngephutha la ngoba bengikududuza
Uwe ngampela lona yazi nje ukubona kwavela wangibuyisela ithemba nkosazana.
Akakhona usuzobuyela ithemba nje awavele phela ukubuyela ithemba ngani
ukuthi ngikela. Ayizishiye nkosazana yazi igama sahle ngiyiphile kana. Sisiyabonga ungixolele yazi ngiswe ngiqhuba injabulo uma ngikubona ngoba manje ukubona kwami njengoba bese ngishilo ukuqaleni ukubuyisa ithemba kumina. Kule simo engidlula kusona ungixolele mntwana wami.
Ukubuyisa ithemba ukubona
Kosazana yabona kahle kahle lelo daba udinga isikhathi ngizocela nje ukuthi ungadinwa yimina unginikeze isikhathi ntakama lujulile futhi ngizothi ungibekezelele
ngishisa leyo ngishisa kumuntu ongikhulumelana
ngikhulumelana ngazi ngizoqala kodwa nje ukuyenza indaba ende ngiyenze bemfishane sisiwami
Thembi ngendlela ekwenzeka ngayo ususele emgaqweni ixosho mfweni wangiletha lana kade uyazi ukuthi ufuna ukuzolala nami
ngizoyithini
bese uyayiphika futhi
la ngizoyithini ke lento nkosikazi wami mezwa nje kuthiwa benginawo kulo mbhede lo into ezothi wani
manje uchaza ukuthi mina kwenzakaleni ngami
hey lalela mina ngihlangana na ukuthi kuzokwenzakala
hayi kuzohlangana ke uhlangana uyahlangana manje ngoba ngibuyela ibhuti wakho mina
lalela ngikhathele ngifuna ukulala mina ngicela ungishayise ngomoya
Zakhela ungayisho kanjani into kanjalo uthi akushayise ngoma osuze walala nami
Khululiwe Hayi ngene lento ekhanda la ukuthi
ufaze kweke mina
ufaze kweke wena manje
hawo ngeke ngise ngikiyeke nje hawo ngeke ngise ngikiyeke
Ufuna kwenziwe njani Yini ufuna yenzeke ke manje
Kufanele sithandane mina
nawe Angikwazi ukuthandana nawe umfazi wamfazi awukwazi lokho
Wena ulale nami wazi ukuthi ngumfazi kwamfazi
ngakho Hayi ntombazane bo Ngiyakwazi kahle usho wena unesimile sixegaya wena.
Hayi ngoba kunesixegaya. Sixega kuphi? Ngaphela kade ngihlala nomfana yonke leminyaka ngishade nomfana kwangixoshwa ukuthi ngoba nakho angizali ngayihambela. Uyangicasula nje ngapha.
Angazi ngayifaka enkingeni. Manje ngakuthanda before.
Phela silalile phela mayifaka bekudevelop ube siyasebenza.
Akuchazi lokho ukuthi mina ngiyakuthanda ukuthi silalile wena ungenxa obuthakathaka bakho.
Mina ngeke ke nje ngise ngivumeke ke bandla. Yabona ke bhuti? Yona nje leto le siyayenza.
Uyidunga muzi wena. Uzongikhatha nobafu, uzongikhatha nomfazi wami, uzongikhatha na wonke umndeni wami.
Awunezi phone yami ngihamba. Nginezi phone yami ngoba ngisacasukile kwama, nginezi phone yami ngihamba.
Hayi kakhulu, uyakwazi ukuvela uhambe kanjani?
Ngenze njani?
Bengisafuna siphinde.
Ha usho ngoba ungiphika nje kuyimanje. Usafuna ukuphinda.
Ke ni sibathe manje ngiyabona ukuthi uyaphela uAugust manje
ngithinta
baye kona hayi mina ungifunyaka sayo ngizokubona ngisukho eh mntaba baba ubeyi
ngempela eh sadlubona
wey hayi manje uzodlala isikade yini njalo hayi yabhethe sis Awusho sis. Ngabela ayika kwenze njani hlezi kufika o message njalo nje njalo phansi phezulu lo miss like kanti soku isicawu sabo miss mina kanti.
We. Aba futhi. Hey. Aba futhi. Aba sengikhathele mina.
Ngasho. Akutshela ngalengane. Athi izomosha impilo zethu angitshela.
Khathola phela ukudala. Eyayiki into akayenze lena. Uthi njalo ngibonga ngayo. Lingana uthi njalo ngibonga ngayo.
Isenzeni manje.
Eh, ungathi uma ubona amaphoyisa ecala la ekhaya,
tshela. Ene. Amaphoyisa.
Hayi ungathi
azowalandela amaphoyisa la ekhaya. Kale ngane sitshela omissing yonke le.
Ngisho ukuthini? Kanti lokho into azwe.
Hayi sise, hayi sise. Ayikho into engazi. Ukuthi nje yabona le ngane izomosha impilo. Yabona nje.
Ngitekile la. Ngitekile nje ne stress. Yazi ngelo shuchazela. Kufike nje uchazela. Kufike phela uMess la.
Mhm.
Yeah, Nkosazana, lunjalo nje udaba kahle igama lalomuntu engimdingayo uSimangele. USimangele yebo. Eh manje ngithe uma ngabe ubhuti wami lapha nozakhe sihle naye phansi lapha sibheke lezo zokuxhumana, watholakala ukuthi wena ungumngane loSimangele lo engimdingayo. Sisami sengimcinga yiphi indawo engamcinganga kuyona la eThekwini. Imanga
ngoba uSimangele bebangazi ukuthi
sami ngizosimu uphumene loSimangele emdingayo. Yabona sisami lo engikhuluma ngaye ungumngane naye ngoba siyemasheka lapha nama friends wavela. Ungixolise sami ukuthi angikho muhle kulezi zinto lezi zezinkundla zokuxhumana. So njengoba sengithole wena ngicela ukuthi ungisize bandla. Ngiyazi awungazi abengizike ukuthi ungisize nje ukungangazi, kodwa lolu daba engize ngalo la luphatha ukufa nokuphila ngoba kunesimo engidlula kusona njengamanje. Yena kuphela ongangikhipha la uSimangele.
Mina uSimangele ngoba
ngibanga uSimangele lo wakwaNdlovu. Ibambe lapho lo wakwaMthethwa. Lo wakwaMthethwa nje lo omkhulu nje uthe kube isidodlana ompofu ukhanya ngokwebaba. Yebo, sisi sami.
Manje ufuna ngenze njani ke mina?
Isicelo sami nje Nkosazana kwena sisodwa ukuthi nje ngicela ukuthi ungixhumanise naye. Ngizokunikeza inamba yami noma wena kusasa ngazo lezi khadi ungihlanganise nabo ngizokwazi ngikhulume.
Manaye kugabani. Ngizokuhlanganisa kanjani noSimanga? USimanga wabazaza ngitshele ngikhulume. So ubani?
Khulekani.
Khulekani. Kwepheka bazaza nje ukuthi nomuntu othokubuyana manje ngizobe ngiqhame sengizomhlanga ngizomhlanganisa kwathi if yena akathanda
Nkosazana angimsoli futhi kuleso senzo sengakhulumi ngami ngoba into engamenza yona ibuhlungu. Into engayenzana ibuhlungu ngale ndlela ukuthi ngeke vele azakhulume ngami, angilindelanga ukuthi akhulume ngami. So ngizama ukulungisa wona la maphutha ami engawenza eminyakeni eyidlule. So ngiyacela Nkosazana ungayenzi izinto zakho likhulu. So isicelo sami nje Nkosazana wena ukuthi nje uma ngabe sixhumane khona phela Facebook la ngikuthole khona ungitshele la uzobe ufree khona mina ngibofika ngihamba ngifike lapha enikhona ngikwazi ukulungisa isimo nami ngoba manje kunento ephuthumayo. Ngeke ngayigagula ngegama kodwa khona ugcine wazile egcineni ukuthi kahle kahle yini leyo angilekelela kuyona.
So ake ngithi ngizoqenga ngikhulume ngoba phela kukhona umbuzo ozohlanganisa umuntu nomuntu. Ngizoke ngiqale ngikhulume naye ngizwe ukuthi uthini. Kodwa ke if ngibona ukuthi uyakhuluma ngoba usho ngalenjalo
kodwa bengicela ukuthi mhlampe wenze ungcono utshene mina ukuthi ngizohlangana kuphi. Vele umthatha sathi uhamba nami mina ngiqhamuze ngibeke isitori sami ngoba ngikholwa ukuthi uyofuna ukungibona. Yebo, ngibonga kakhulu ntokazi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi ukwazile ukuthi ungangazi wakwazi ukungihlangana nami. Ngiyabonga kakhulu Nkosi Phosisiswa.
Ngiyabonga kakhulu Nkosi Phosisiswa.
I jumped in a bit later. I want a bit more soap to an equal end of it.
Yeah,
one color is a lame chippy. Sure, Fetty.
Position, no food and chippy.
It's a true
position.
Well, now Fetty still selling on the
face. Sakuma, I know we will be a man in Ganova.
No, Fetty, I'm sure if it's a bit of a house, it's a team, it's a house, it's a six, it's a shoe, it's a six, it's a six, it's a
What's
ahead?
That's it.
Hey, was UHAMBO ngitshela nje ngalo school yini usenzeni
hayibo ungilalele ngesikhathi nje ngilinde ngiqade ukungikhuluma uvele wathi nje uye kumsebenzi ulandela iphupho lakhe
kunani wendidumela nje iphupho lakhe
hayibo bekungcono khona lokho ngiculela ngingalali ebusuku ngiculela wona lawo ma hip hop lawo
hawu ngoba unekhono nje usikhulu
ikhono liphi ikhono liphi mina ngidinga imali engiyeza ngimele ukuthi ngondlane nendoda le nto eyenzayo ayilethi imali ekhaya thina siyalambe mina yonke into idinga mina ekhaya
ayona uyanxanga futhiumba mangayo angikwazi ufunani indoda uma ngabe iculo uyacikeka indoda isihleliyo manje
kuwaaa ukuzwelane nami kodwa ukuzwelane nami
hhayi ngoba ngingazwelani nawe ukuthi angifuni
kakhulu yini udliwa yini ngakhuluma nawe nje wamumu nje kwenzenjani
Hey, no, it's got a jail, no, King, as you mean, oh, I.
But what do you mean, King? We are cool, I'm going to cool my night, Jay. Umbongi, no,
I'm getting something because I could send a little quick link, you know, eh?
I'm going to go to the house.
My own seven, who's a full boy, who's right again? When I tell you, Sunday, I'm sending my grand.
Yes, was it? I was an animal, I think. I wonder what's under the money. I'm telling the money I think to see Benai.
Hey, Kuluman is cool, Kuluman says I ain't none of the king as it was me.
I go what I'm going to go, woman, I advise me, woman, I'm so jealous of what.
Hey, oh, Shampe, phone engineer right now. Njalo umfundi usikhulu, njalo usikhulu. Ngiyabona masela
umuntu yena usongile masela ngizobuyela wena njengomngani wami.
Hayi, ngene nje, awuthukhohle.
Hayi cha umuntu ushema, umuntu ushema. Kambe ukukhuluma ngelinilanga.
Hayi ngokukhuluma ayiba manje hayi.
Isala bani, lo muntu mesi ngiyayi understand le nto futhi ngeke ngikwazi ukuyifohloza kumisa. Umuntu engayifohloza kuyi usister ngoba vele usister ungcwele ngamfethu. Ngakwazi ukumgoqa futhi yonke into ihambe kahle
isistem shayikhona
futhi i-plane crane futhi uthi kusamaphoyisa sure futhi nama-social worker phakathi hambo uzwaphela isitori ukuthi sithini mfethu bese uyabuya mfethu bese ngitshela ukuthi hamba kanjani uyazi nje khona i-ankele eginga idlovu
ngicabanga kanjani ngiyalokhuza mfethu uyazi naw nginoconnection bala yami
relax izigazi babantu izigazi babalibraza
Hey, wendoda. Hey, ngiyithola ngisenkinga nembi kabi yabona njengamanje. Ubazi kamponi. Uyangihlohla nawe ukuthi. Come on. Yazi ukuthi le nto ngiyayenza nje mfethu unembezi uyangidla ukuthi irong le nto engiyenzayo. And kade ngiyibhizi ngetha ngiyinyuka nobaba. Sicinga yena lo mfazi kanti uqashela kwami. Okuyinkinga kakhulu ukuthi yabona ngiyambona usengiqhathile.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Never giving up on what you are doing. Never giving up, 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 never giving up,